Tana Landelako. Kunga a couple's motivation, couple eating a motivation, we were. A bishop, T.T. Mhlongo.
Casing a program director, Gaba Fundisi, fivefold ministry, Baba Gumede, Bakabeni, Mr. and Mrs. Kabeni, Fagin the Time Inquire, every twin drama team barrels also requested, and Pushela, amen. So, Kensa Garosa Seka Songas, by Nikeke Wona. Ambilo kunga talanga, tsema kuita uteresa kato, shwe mshi ikatekisa, amen. So, manbona nle hile, taringe takanga le, so tankome la MC, loko notsika nle, intolo velo kunge, nistolo veri la tsama nle hile, shwe mshi ikatekisa, amen. So, ni imele kuta motivator, kakapul ya ina, le inga la mashwe, ikapuleni itibaka, Mbiru tuwa wana, kwanza suwe, le inga kwa ni shilungwi, shwe mshi ikatekisa wa imeka ale mashwe, ito ni Mhlongo, wa kwa la bush, kwa la davulisi, kwa la kone ni anaje, amen. So, loko ikhari tora shwe mbu, eka Mateo chapter 7, verse 24, and ikhari, Osieso ibulabula emu aki mautaria, a wise builder. Every therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Amen. Erwe ayingisela ka marito ya mina, atlela ama enja, nomufanisa na mu aki mautaria. Loi a akeke yindlu ya yena ehle ka ritswe. Amen. Loko ma aka ndyangu wa n'wina Mr. and Mrs. Kabeni, be a wise builders. Banani muaki kumbe vaaki lavo tlhariha. Lava akaka ehle ka ritswe. Ku aka ehle ka ritswe a swi olovi. Mara iri Yesu loya akaka ehle ka ritswe i tlharihile. Mara swi kanjhani ku aka ehle ka ritswe? Iri xo sungula hi fanele hi yingisa emarito lawa yena a ma vulavulaka. Hi ma yingisi ntsena hi tlhela hi ma endla. Amen. Hina hi nga na vana exikolweni a swi tiva ku swo hambana ku twa na ku yingisa. Ku twa vo tala loko mi vulavula la mi le kotweni mara a hi vangati lava swi twisisaka. Kumbe leswi va swi fakaka miehleketweni ya vona ivi va tiyimisela ku ya endla exikolweni va lava hi yingisela hi tlhela hi endla nto mi fundisa vulavula hi mats halleluya loko hi endla mats ku na tifomula ku na ti-rules ku na ti-laws lava hi byelaka ku loko u lava ku hlangana problem leyi this is the rule amen eka geometry ku na milawu ya kona eka arithmetic ku na milawu ya kona every one ya problem leti shangana kana tona. Kuna yini, kuna milao, leo fanele uyingisa, ubiku yi apply, so kuma e solution. Nale njangu ini sutani, shilaba yingisa ritora shkwemu, ritora shkwemu, a yingiseni marito ya oseso kresa, luku yedla tani, njangu ya inaita yedla njani. Tuna na maga ku challenge le itaka, ita yedla njani, luku yingisa shkwemu, awumelela shkwemu shikatekisa. Amen. Yanya emkarina makumu, la kuna definition yotala ya mchato. Lava mwana bangwana bataka na ti definitions tabo barinyeta kuhlamusela ku ukati i yini marriage i yini vana va kurisusiwa ku yini how do we raise our children hallelujah mara loko hi hlayela mfundisa ka hlaya kona eka Genesis i hosi swikwembu munhu wo sungula kumbe swikwembu xo swi nga sungula mchato akuna foundation yin'wana leyi nga kona emchatweni ehandle ka swikwembu. Ingata ibulabula sotala ibulabula ma enhlelo hi hinkwa mara point number 1 loko hi laka aka njangwini wa hina hi aka ehle ka rito kunga rito ra hosi Yesu Kreste kunga xikwembu leswi swi vulavulaka na vutomi bya hina hi fanele hi yingisa ku xiri yini xikwembu haleluya. Number 2 ku aka ehle ka rizo a swi olovi swi teka ku va ri yini hi xilungu persistence. You have to keep on hitting and hitting and hitting. Emkarini akhala ba aka hi marizo loko ya Joburg uta bona some of the buildings ta akwe yin hi marizo abo ri teka ba ri foroma ri teri huma samwe bo ri ba ba ri foroma ri kuma shape le ba ilava ku dzi vata kota ku aka hi rona swi teke ku pinga pinga ba same place until rije rubumbe ka the way ba ri lavisaka swona na le ndyangwini swi tano Mr. Gabeni na manana Gabeni ayi hinkwaswo leswi nga ta ta ku olova swi lava persistence. So lava ku tlhela u swi endla nakambe u tlhela u endla nakambe mi yima ka leswi mi nga tlhanisela swona ku ndyangu wa n'wina mi yisa kwini swi lava mi va na vision leyi mi nga ta va na yona loko swi kota eka mi tsala hansi rito ra Xikwembu a hi tsaleni hansi our vision ku yi ta kota ku humelela loko swi kota eka mi tsala mi ku in the next 5 years hi lava ndyangu wa hina wu fika laha in the next 20 years hi lava se hi fike laha at the end loko ya khalazo ya pensioning this is what we want to see in our own marriage. This is what we see, we want to see upon our children. This is the plan, financial planning. So many things will come out. Focus. This is what we are doing. And yes, yaga left or yaga right. It's samakwal he ended down. Hallelujah.
Amen.
Lastly, prayer. Iri Paul kumetinswalo taku aka loko hi hlaka va Korinto. Iri kumetinswalo eka Xikwembu taku aka. Yeso yena nga veka foundation mina ni akile henhle ka yini ka foundation leyi Yeso nga yi veka hi tinswalo leti a nyikeke tona. Eva ka hina swi teka tinswalo eku va vukati byi humelela. A swo endleka njhe. Hina hi va tshama laha swi tiva ku na vanhu lava a va ri kahle ku na vavasati lava va ri kahle mara vukati bya vona byi fike endleleni byi endla njhani byi onheka ku na vavanuna lava va ri kahle va endla hi hinkwaswo va byeriweke swona mara endleleni vukati bya vona byi endle njhani a byi humelelanga swi lava yini tinswalo ta Xikwembu halleluya u nga vusasekile ri munhu lomuntshwa u tiyimisela u endla hinkwaswo kahle mara vukati u nga byi kumi swi lava yini tinswalo grace halleluya grace vula yini i ku Xikwembu hi swona swi fanele swi ku nyika na leswi swi nga ku faneleki eku a wu ta swi kuma Xikwembu hi swona swi nga ta endla njhani swi ku nyika God gives you what you don't deserve that is grace a hi swona vazalwana so grace a yo ta njhe swi lava va mi endla njhani mi khongela hi hanya minkarhini lava vanuna va ekerekeni mara va lava swo swa ku swi famba kahle khensa Mr. Gabeni tshama ri kona le kerekeni halleluya va lava vana va vona va famba kahle mara vona va lava ku khongela va lava ku vona va ta lovola va lovola vana va vona va xisati mara kerekeni a va kulani halleluya va lava ku vona vana va vona va lovola mara vona a va kulani kerekeni lava ku challenge Mr. Gabeni na vavanuna hinkwavo va nga kona xikhongelo xa tirha amen halleluya tanihiloko ma ka ndyangu wa n'wina wo akeni henhle ka xikhongelo a swi lava ze va va na 15-20 years vana van'we kumbe 30 years ku ri komba khonge mi sungula sweswi va ha ri vatsongo mi va shape hi xikhongelo mi shape marriage ya n'wina yini hi xikhongelo Xikwembu xi hi nga tekisi nkomi MC